kiganiro kizajya kitwibutsa uko twahuye bwa mbere
abashyaka
kizajya kitwibutsa uko twahuye bwa mbere